yɛda ɔbɔade no ase sɛ yɛ nadom no nepɛ na yɛbɛhyiamu bio na yɛaba new site yɛbɛkyerɛ biribi kakra afa plantain ho bɔɔdeɛ yɛka bɔɔdeɛ a bɔɔdeɛ yɛ deɛ adeɛ bɔɔdeɛ yɛ adeɛ a yɛdi wɔ fie na yɛduadua bi wɔ yɛn mfikyire ne yɛafuom ne yɛfie na bɔɔdeɛ deɛ anim ara ne sɛ n'aduane no nko a na yɛdi na bɔɔdeɛ yɛ adeɛ a ne biribia from n'ahaban wei bɛsi n'ase no ne nyinaa sɛ yare yɛbɛka biribi kakra afa n'ahaban no sɛ ɛka bɔɔdeɛ ahaban a yare bɛn na ɛsa yɛbɛfa bɔɔdeɛ bi te sɛ wei bɔɔdeɛ n'ahaban deɛ awo no yare bɛn paa na deɛ awo no tumi sa sɛ obi wɔ blood pressure anaa wɔ pressure sɛ wɔ pressure mesrɛ ɔma aha wo ho bebree nkɔtɔ aborɔfo duro mfa aha kɔpɛ bɔɔdeɛ n'ahaban deɛ awo no wokɔ mfikyire abu bebree kɔtwa bi woba fie a pepa ho kama ana wotumi ahiti nsu no a wode apepa ho fɛfɛɛfɛ pepa ho wie a na afei atete mpispisisei bɛtete mpispisisei kamakamakama na ɔbobɔ ne se na ɔde agu rɔba bom na wahiti nsuo na ɔde agu ho hiti nsuo na ma ne do yie a na ɔde agu ho ɔde gu ho a fɛsi hɔ bɛyɛ sima edu to sima aduonu 10 to 20 minutes wobie so a wakɔhwɛ no na adi kama mesrɛ wo sɛ wode wohiti nsuo na ɔde gu ho a mɛsɛ sɛ wode bɔde haba wode bɛgu rɔba bom na ɔde nsuohyɛ no agu ho na ɔde asi hɔ na wakata so kama ɔde asi hɔ afɔ bɛyɛ 10 to 20 minutes wakɔfa na adi kama na wanom ɛbɛyie pressure no afi hɔ fɛfɛɛfɛ ama na nso ho atɔ anaa ɛna obi a ɔwɔ lungs problem sɛ wɔ aharawa mu haw ɛno nso no bɔɔdeɛ na habɛn yɛ adeɛ awo yɛ ɛno nso wode nsuohyɛ bɛgu ho fɛfɛɛfɛ na wanom no saa bɛyɛ nawɔtwe mmiɛnsa tubosom baako ɔbɛyie lungs problem no afiri hɔ ama wo ɛna obi a ɔwɔ liver problem sɛ wowɔ liver problem a ɛno nso bɔɔdeɛ habɛn yɛ adeɛ awo yɛ ɛno nso wobɛhiti nsuo de agu ho kamakama na wanonom pɛpɛɛpɛ ɔnom a ɛbɛboa wo na ayi liver problem no afiri hɔ ama wo liver no a ɔhaw ba ho no ɛbɛyi afiri hɔ ama wo wosom baako na afiri hɔ pɛpɛɛpɛ ama wo ɛna obi a ɔwɔ gallbladder problem ɛno nso sɛ like wobɔ nwono no ɔhaw bi aba ho a ɛno nso nonom bɔɔdeɛ ahaban ne nsuo no a wode bɛgu ma bɛdi kama no nonom no pɛpɛɛpɛ ɛbɛyi no kamakama afiri hɔ ɛna obi a ɔnante kakra bi a na wabrɛ nante kakra bi a na wabrɛ ɛno nso bɔɔdeɛ ahaban a ɛno nso hiti nsuo no fa gu ho na ɛdi kama ɛdi a na wanononom fɛfɛɛfɛ ɛno nso ɛbɛboa wo na ayie sɛ wonante kakra bi a na wabrɛ wonante kakra bi a na wabrɛ ɛbɛyi afiri hɔ ama wotumi anante long journey a womlɛ ɛna obi a wopɛ sɛ obi wobusto immune system so bɛma immune system no nkwa ɔyɛ like wommoa no a wosogyɛ sɛ no ɔmowɔ mu no ɔmbɛnya ahoɔden afight against different types of yare bɛba wɔ mu no ɛno nso bɔɔdeɛ ahabɛn yɛ anonom anɔpa awia anwummerɛ ɛbɛyi ɔhaw no afiri hɔ ama na abu so immune system no kama ɛna obi a ɔwɔ akomayare sɛ wowɔ akomayare a ɛno nso mesrɛ wo a pɛ bɔɔdeɛ ahabɛn yɛ ɛno nso ne nsuo ta fa nsuo gu ho nsuohyɛ nnua gu ho na nononono anɔpa awia anwummerɛ wobɛda no wabɔ bi ɛno no ɛni dosage bi a wo bɔ bi nom te sɛ fa yɛne te sɛ like wonsua wonom yɛ daily water hɛn wobɛtumi ayɛ ne kakraka wode asi wode agu rɔva mu ɛn deɛ wokɔ adwuma koraa wotumi de hyɛ wobaage mu dekɔ na wode ayɛ gu nsua wonom ɛbɛyi saa yare na mawobɔ ne nyinaa firi hɔ kama ama ɛna obi a wɔnan nso ataatae kakra wotena kaa mu kɔlɔngya no kakra bɛɛ na wɔnan ataatae ɛno nso no bɔɔde ahabɛn a ɛno nso ɛbɛboa wo na ayi ɔhaw no afiri hɔ ama wo ɛna obi a wo pancreas ɛno nso sɛ ɔhaw bi aba ho a ɛno nso no fa yɛ wo nsuo no anom ɛno nso ɛbɛboa wo na ayi ɔhaw no afiri hɔ ama wo ɛna wo a wonni mogya sɛ anemia sɛ omogya akɔ fam fɔs fɔs na kaayɛ sɛ wahyɔto mogya anaasɛ mogya akɔ fam a mesrɛ wo ama ha ho nkɔtɔ aborɔfo duro ha ho ma no didi aduane bebree na ɛkɔma ɛne wo bebree pɛ bɔɔdeɛ ahabɛn a no so fa yɛ wo nsuo taa nsuo gu ho a sɛ ɔhyɛ gu ho a na edi kam o de agu vortex mo kwa adwuma be bi onan bia no pa wi anu no de aye wu nsue na wonu obi so say na de nsue na wonu mi so me de sam ho yare kama kama e beboa na yi sa ha no efiru ha ma si yare ma bobo so yi se uti bibi ana se yare ma bobo so se want uti bibi o na want asia me sero betimi afre me normal 0555 0555 39 9146 and I say 0544 940958 and obit me I was happy me I was 0555 5555 39 9146 and you know WhatsApp line 0555 39 9146 when I'm chat or private or how be a womb be and that's probably a womb be an or the dime me and now catch me a mebwa na sa ahaw no efa mo ye wo no bebre aye be cheche na me sro ma san me create YouTube channel enti no wa wo WhatsApp no nso no sa wo me de video no to na wo hwe a bebre na be kokugu YouTube ti no na wa kwoh na wa kwoh wa kwo a subscribe ama me na wa mie notification bell no uwi a na wa like na wa share ama nkofo sa me de to WhatsApp group no mu so a and also make sure say wo hwe wi a share mo na fofo share to group a wadwane dwane na na dodo na emeka ho me de group link nso betum na wa share ma omo pe omo mo interest e wo haban ho nyina share mo obi a na obi a nye bi na onhwe se na be ya e betumi de haban ma agbo ye ho ban se e bi fuo de e wo se de haban ma e de bo ye ho ban se na be ya ya reba sa ba sa e kokko so nya no e betumi etu ase tim e de mo be si ha e bebre e na mkwan so ba you have been brave, no be brave. Ah, mature, no be manful. You see, you have been waiting me after me. Now, only me at the home. Thank you, and that was it. Bye bye.